but very simple. Now no muntu wakho ningakwazi ukutraina ipipi lakho ukuthi likwazi ukubamba even longer. So for instance ngesikhathi suzo angathi kuyeka khona lapha yakuthi uzochaza
usuvela uqalile ektraining ipipi
sengitraining ipipi manje ngiphezulu kwalo.
Okay, go ahead.
Okay, so for instance if uzwa ukuthi sokuya khona lapho angathi kuyeza khona uyabona kulwamkenke lapha phezulu phakathi kwekhanda lepipi nomzimba wonke wepipi gcinezela kuleyo ndawo ubophe ubambe. Okay,
when I'm
when but also you can also go umuntu wakho, it's even better akulekele because you're training ipipi right. Lakho to last longer
abamba umqala walo
labamba umqala yes aleke wonke alifinqe nje ipipi lapho kuleyo ndawo adedele alifinqe alidedele because upusha lento ukuthi ayipushe ihambe iphinde imuva. But also mthiyane, one of the other things that you can do ipipi kuze lithole lento ukuthi lichame angithi uchama kwakho yakhumbula ukuthi kuphuma qala number 1 kubafana bakho amasende. Okay, kuze la ku prostate kuze prostate izokhipha uketshezi ne. If kukuthi nakhona uyakwazi ukuthi kuleyo ndawo le phakathi kwabafana bakho boyi 2 nomsipha ugcinezele lapho nalapho futhi uyakwazi ukuthi uyihlehlise lento.
Ngamkhenyi phela kakhulu
kamnandi mnani ngabe leyo ndawo uyithinta by the way you know menze kahle but when you press there also it helps you know to take it back but ungamfendi ungafendi all the way ngoba ukushisa ikona ukuba ngokuthi usheshe uchame also. So if usuzwa wena ukuthi angathi nansi lento you know phuma kancane umfende ngekhanda lepipi kuphela ukubona la kumfende a few times mase uyangena all of you that way iyahlehla lento iphende move but also umuntu usivana kathandi futhi uma uvela uphuma kuyena iyamcika yonto naloko yenze excuse wena angathi ufuna ukushintsha iposition kanti all you know zama uyipolisa lento uphume kuyena uthatha umlenze nje lo wodwa ujibe ngale umngene futhi but at that time isiyehlile lento yahlehla.
Okay.
Kuningi.
Kuningi.
But okunye sokukhuluma same delusion.
All right. And of course ungayishiyike naleyo ukuthi uma ufuna ukushaya ngempela udubule uqale ngathi ushaya indlu abu wedwa kuqala.
Yeah, well, yes, but mhlambe about 2 hours before Tiani.
Because two hours
yes,
before.
Yes, because awufuni ukuthi ukwenze lokumanje, sokuthiwa manje uyakumuntu wakho ayisavuki induku because wena uqeda ukuchama, right? But at least give yourself at least to 2 hours ukuthi uchithe. If kukuthi uyazi ukuthi umzimba wakho uyakwazi ukumenza round 2,
yeah.
Then that way uyazi ukuthi next time around you're going to last even longer because so send ukuchitha.
The look you get at garage mothenga makinati. And then uzoma comments afana ukuthi hey Razo let's pump.